Gareke, gareke. come una che? A chi ha cucchia?
Ma mi chiamo papà, niente.
Mamma mia.
O
di roba a casa, che? Matafari,
Gazito, Gago, Gazito, 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 So everything just about one.
Yeah.
Fako at the procedure then what day?
The dagala. Finally.
But it's go much for.
Doctor,
Akozeko.
Mulutinyo.
Next appointment, please.
Oh, Nadiako.
Nga wali wani.